Moleni, moleni, ndiyanamkela nonke kwezi chisebe entertainment guys. Hey, ingathi abafazi bonke abasamthandi at all uMusa Mseleku except for uMakhumalo. Obviously uyingane uMakhumalo and akanazo ingane, so azikho into eziningi azincengile laphana ke kuMusa Mseleku. So like I promising things obuya ngizoqedela ke indaba. So uMusa Mseleku uye waqhubeka ku meeting yakhe ke nomacele laphana ke ezo introducer indaba yesithembu wife number 5. Uye wamngena umacele ngendaba kampumelelo kumele athathe ke naye a wife. So i reason yakhe waye wenikeza umacele uthi hey kumele ngisheshise ngithathe the last wife because umpumelelo naye has to now take a wife, and traditionally I'm not allowed unfortunately to ever take another wife after my sons decide to now get married. Kumele si focus kubona umacele ke uye wathi ayibo I don't want to partake. Now ngeke ngabona laphayana abantu besithi umacele unenhliziyo embi akazithandi ingane zabanye abantu merely because uthe uMusa Mseleku esokhuluma ngompumelelo wathi umacele ngihlangana naphi mina, and people took it the wrong way bethi umacele ingathi uthanda ingane eyodwa kaMusa Mseleku kuyangaphandle ekungusine. Guys, all these other kids, they have their moms, and I've never seen any of their moms loving ingane zamacele or vice versa. Yeah, understand that. So I don't understand ukuthi i-hate train kamacele isukelaphi. So uthi ke umacele yazi uMusa Mseleku uyathanda ukungigibela ekhanda because it's clear ukuthi uyakhona ukwenza into uma eyifuna ngempela ngempela. Uthi ke uMusa Mseleku utshela umacele ukuthi you know what, mina ngizomsisa ngenkani uwife number 5 since ngibona ukuthi ingathi kunabantu abafuna ukuchallenge ubudoda bam ne-authority abathi if I do take yet another one bona bazoshiya phansi. So ke uMusa Mseleku was suggesting that you know, can't I bring my potential girl my potential wife ukuthi umbone esho kumacele. Once umacele ayibo buti am thanks mina angeke nje ungilethele esinye isancinza sakho ngagcina lapha yane kumakhumalo noma mtolo angidinge ukubona isancinza sakho mina. So then uMusa Mseleku was shutting that down while rebuke ke leso statement ethi you know what, I don't like what you're saying because umaye noMangwabe the last time wife unake umamtolo ke ba khuluma bashiya abangalazi bethi nje akushukuthi nje lo baba lona uzobe edla ekhaya. So obviously lowo muntu, how would they feel once they are part of the Mseleku family? Bazofila kanjani? Uye washo ukuthi ke noMangwabe njengoba eyindoda kulesi sithembu sam uyena phela owathi once wangena uzophuma, and then nango ke ezoblame umacele wazi walifela ubala umacele uthi nje you are the reason isithembu sam sifela because you and uMasawel nanime head to head ningafuni nje ukuthi kungene omunye umuntu. But I'm so confused because if ngikhumla kahle umacele was the one wathi asihambeni ke siyeni laphana e-home affairs siyo dissolve phela umshado wethu so that the other wives can join. So I'm really confused uma uMseleku ezothi namhlanje the reason I'm failing is because of you. Yeah, understand. Siyeke saboniswa ke we have body ka wife number 5, and unfortunately we have to wait until next year ukuthi size simboni ke u babe. So ke uMusa uye wayivala ngeculo lakhe the infamous song abahambe abahambayo thina sizosala sicenga. Wathi nje and I've accepted ukuthi njengamanje uMangwabe useme laphi esangweni nama tracks azothatha impahla zakhe. Uma yeni ke yena ke uthi ingathi she has accepted it and inhliziyo yakho seyithambisile, it seems as though she is a born again a Christian. So uzomamkela ke uwife number 5 uMakhumalo obviously, and uMamkhulu is just waiting ukuthi ilobola ikhokhwe then ke esengaze avule izandla accepteke uwife number 5. So iphele kanjalo ke guys into yothando nosithembu, and abantu abaningi bathi uyahlukumezana guys uMusa Mseleku just because laphayana ke umacele is relying and depending on him for a financial support usengazamdelele kanjena ku national TV. Your thoughts, let's engage and ngizonibona on the next. Bye.